Eti mimem lambisha Ananambia chumbeza
Chumbeza
Tena nikizidisha Ananambia koleza
Koleza
Nikitaka kusitisha Ananambia ongeza
Ongeza
Japo imethibitishwa Ila itampoteza